jacaylkeenii
jacayl kaan wadaagi
jiray iyo waagi wacnaa ina soo maray iyo inkaarihii maxaa asiibay baa la heesan waa usoo noqonayna dabcan heesa qofkii sameeyey iyo sidii ay ku baxday balse daawasho wanaagsan mar kale iyo heestaas wacad.
When again, yeah, will you want what I need?